sihlezi sihambe indawo, but this time I think I'm more than excited.
La elekiland zipline ine breaking strength ka 18.1 ton of which is strong kakhulu bese siba nento esizoyifaka esandleni ekuthiwa iABS iglove ilona lenzela ukuthi ukwazi ukuthi uzibreke ngalo uthatha isandle si weak ubambelele ngaso la kwekulesilink bese uthatha lesi si strong osibeka usithi push it further back uhamba ubambile kanjalo kwi cable uziyofika to the next platform.
Mina ngilo muntu othandayo ukwenza izinto angakazazenzi. Ngeke ngibone nje kube behamba kamnandi. So ngiyacabanga ukuthi nami ngizoy enjoya ke zipline.
Yena uyathanda ukwenza izinto ezixakile. Uyadedela ngokujabula. Yo! Ucishwe waphinde emumva futhi bezohlenga khona lapha ngasaphuma.
Umsindo nguzwa kancane andangiyitshela mina ukuthi vele sengiyafika. Ngokwami ngathi ngisangaqhubeka nje ngoba kusamnandi kona umdiza la kuyona lento. But bengisathanda kona ukuqhubeka.
Njengamanje njoba sesisukile siya la siyodla khona kuyinto enkulu kabi. Ngiyawuthanda umndeni wami ohlangene. Ayikho into engiyithanda njengaleyo. Akekho ke obvious umacelo ke nompilo. But ukubona wonke umuntu ekhona la kuyawuthobisa kakhulu umoya wami.
Besaba.
Wakhala ke kathi sowuketuka. Lave khalile wathi uyawu mnami.
Idudla vele kuthiwa zeyinkinga. Uma yena uyileso ke isidudla is right.
Yebafethu angiyazi lento ekhulunywa uMusa usisuke lapha.
Ngiyaphosa la ngiyaphosa.
Na ngiyazi nje suke
lapha. Ngiyaphosa la ngeke le khulu.
Hey, no comment.
Uma shoba nile nhlobo ethi
Ubaba
usazongisebenzisa. Ngiyakutshela ke lapho sokushosholoza.
Ivani yabo uyena nje leyo nto nje uthobile.
Ubaba usazongisebenzisa.
Cha ke mina uzidlalela ngambandla mina ngingani.
Ayikho le ndaba le.
Phela uNombela ave kusetshenzwa njalo. Uma sekusetshenzwa ngiyakutshela. Uthi ngifuna ukusebenzela zonke le inyanga.
Uyangiphethela.
Isi ayizo kunikeza u-6 months obulahlekile noma unikeza i-advance.
Uma ngabe for president.
Njengoba kungibuze nje ngithi. Neswe ngibulele.
I think uyasaza ama-character ethu. Yazi, I so wish ukuthi umamkhulu bekhona. Khona sizozo ukuthi ke kuyena. Bekade ezomsusa yena athini ke kuyena.
No, ngiyabonga. Kwenzela ukuthi nginganibambezeli. Ekhekhe ningalisika ke sijabule ngicabanga ukuthi si right. I-birthday ngoba beyingasho lutho manje siyasho ke ngoba sebengifundisile yona. Ngiyabona ukuthi i-birthday isebenza kanjani. Isebenza ngokupha.
Happy birthday, you are the best dad and you are so brave. No man will ever replace you We love you so, so much that we will die for you.
Imino palincwadi ngoba ngifuna ukukhombisa ukuthi ngithanda kangakanani.
We will be there for you in bad and good times.
I love all your kids.